Mwandu. Gachagua odoje siasa koseloso mwandu, mowene nyithinde, manyithinde nyalo ya bet gi kambi, ma bank minya nyithinde 600 million. Jothurwa sani, duwa ngiyo TV chakre sani nyaka angu dhiambo gima timore bunge. Wawuguru wadwa yao kembe. Makatendo biro, to wabe waket kembe wa oil tender, mondo wabed gigi more lwetwa. Mano na bachiel. Mala neno ni gima timore gwa bunge, nyiego moro nitie ni ngani oloso mwandu moye wanade endalogi. To no explain kako oloso mwandu. Onge kaki biro bedo politically stable kionge mwandu. Makata isa excellency President Ruto. Mwandu moloso nyaka no bed president, ko pedhunu, to ubiro go mananduru. Number eyo, ase kwa jothurwa, mano lesson manyo wayudo, e impeachment mar Gachagua ni. Waloso uru mwandu, wayauru kembe, wamanyuru tenda. Kamora morama wantie. Ber kata rach modhi kelo ne jopiny wawuondore. Baba Raila Amolo Odinga dine kawuono president of this country. Dine kuche wa 1,800 wenendo. Jaluo koka kura. 1,800 nekech His Excellency Ruto yombe kura 1,200. To mekwoni nde 1,800. 2027 baba onge a ticket. Kura dini ndadi. Less than 50% ema dhi kura. Manyiso ni yomasawa wange kaka kwa kura. 1992, Jaramogi Oching. Wange kura mane yomasawa ogore kendigi. Gini gigore kendigi. Wange kaka nigiketo kuchegi. Ngiane that trend. Anachako kwa kura ne Baba Raila Amolo Odinga 1997 NDP. Kawaringo langataka. Huh? Kuche wa pokoromo wa alone mondo wateri baba nikech kuche wa nindo. Kuru kikuwa uundre ni yomasawa giz. It's automatic. Ni okunyal donje telo. Gibro dog. Kendo gijomu use gogo kwan. Tokura, iyo doge gipesa. Nyakubed materially stable. Nyakubed financially stable. Economy maturu nyaka bedkare. Kuro jotendwa, wadoguru chien. Umbe uchaka chaka yuwago naamu. Kaka Gachagua yuwago milima. Yuwaguru naamu, teruru mwande naamu. Kibedo impeached, Honorable Mbadi. Bedi impeached, to waburu wacho ni aa. Kembe wa nyasa kaa, nyakanyo Honorable Mbadi bede kom. Kembe wa prariosa yudo tenda ma government. Mago mwandu madhithurwa. Wawuru ninde class, nekechi siyasa ma Kenya ka. Jaluwe moholi siyasa ma penyini. Stability, instability politically of Kenya, niyelwe tuja luo. Mano chakre 1963, nyakaka uono. Wane mwa determine, ka there's stability, kataonge stability. To sahani wane waseketo stability, wadoguru penyi kachacha. Wangi our economic value. Mwadu wakele mesa. Kwa negotiate. To benga tuluoroa. Kataka kini 2027 ochopo. Yo Rift Valley niki kembe adi. They are very stable. Yo Masawa niki kembe adi. They are very stable. Ini bire mesa. Ni unegotiate. Ni anbe pogula 50%. Tinyi sini to campaign ni didi wagole adi. Ni anadu wagole 10%. To 10% temwe miidi go thuru. So number 3 lesson. Gachagua is gone. Lesson mar Gachagua ni ang'o mwayude nitie ber gi rach mwanene to an ber mana neno omera jogi onge loso mwandu jothurwa losuru mwandu
to koro dhi konyo japiny gang'o kose tiche oko ya pisi
japiny to kuoni chako dhi medore mesa ni Gachagua dhi